Esi okwu umu nnem Chukwu abia makekwara n'ihe. Ka ngwa unu, the healing secret of this salt, Himalayan pink salt. Nke na-enweghị onye nwere ike ịgwa gị except Adamazi. Nnu a nọ n'ahịa, jee chọọ ya n'ogbe ịnọ. Adamazi adere ya. Nnu a, ihe ọ na-arụ dị too much. Nnu a, ga control water level I nwere n'ahụ. Nnu a, ga control the level of your blood sugar. Nnu a, nwere anti-aging properties. Ya, I gaghị aka nke ọsọ, biko tụsa kele m ozi a, ọnụrụ karịa ibe ya. Nnu a, ga-eme blood and circulate well n'ahụ gị. Nnu a, ga-eme I na-enwete ike, maka ndị na-asị na ha na-enwete ike, na ọ na-abịa dịka ume ọ na-ekolupu ha. Nnu a, na-reduce painful menses. Nnu a, ga-ebi increase your libido, ya, mmekọ nwoke na nwaanyị, ka ọ na-agụ gị. Nnu a, na-reduce kwa weight. Kedu ka ị ga-esi na-use nnu a? Wetere m teaspoon. Kururu 1 spoon of teaspoon wunye na glass cup, gbanye ya mmiri ọkụ. Tọọnụọ ya, hapụ ya ka ọ nọtụ. Ị na-aṅụrụ m ya empty stomach 2 or 3 times in a week. Ị ga-abịa kene. Ọ na-agwọ nnu ọrịa.